My name is Tika Mlambo, ngihlala eNhlabane kwaMbonambi, near Abbey.